Mina ngikwenzela ukudla ngoba wena ulambile. Porsche! Oh, Porsche. Angithi uyena uPorsche lo owangichithela naye ezela ezongimbarasa. UPorsche namhlanje mhlawene uhleli kwi-wheelchair. Akakwazi uPorsche. Kuyabonisa-ke lokho ukuthi mina umfazi oqotho okhona ngisho noma indoda yami ihleli kwi-wheelchair. Sasha ngithi ungishada kuna-19 ukuthi till death do us part. Nakho-ke uPorsche akasekho. Wangihlukumeza wena Sipho. Wangihlukumeza wena emshadweni. Wawucabanga ukuthi ngiyini mina? Nakho-ke namhlanje uhleli ufuna mina ngikufunze. Me sifunze nansi ngifone ufonele uPorsche uthi eze ezokusiza ngoba kumina ushaya edolweni isithando sami. Zibuke nje ukuthi ujani. Uyanuka. Wagcina nini ukugeza? Wagcina nini washa amazinyo kodwa umtshele ukuthi ulambile. Awuhambe uyiklina-ke. Ungangibizi mina ngeke ngize ngikusize. Nansi ifoni. Ufonele uPorsche. Porsche, my love. Porsche, my sweetheart. Fonela phela uPorsche. Fonela uPorsche. Angithi mina kumfazi ohlanyayo. Khalela indoda. Ngesaphume zami iy'nyembezi zikhalela wena. Ngeke seziphume zami iy'nyembezi ngikhalela wena. Shaya edolweni ngiyatshila. Fonela uPorsche-ke my love. Mina ngisaphuma namaqhosi.